Bati bakunzi muriko muradukurikirana ndabaramukije. Abarundi bo mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu cyacu cy'u Burundi baramaze kuronswa inyigisho zitangwa na nyini cyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Petero Nkurunziza. Inyigisho zijanye no kuzirikana igihugu icyaricyo, igihugu twarazwe na basokuru. Muri izo nyigisho rero zina murundi wese agahamagarirwa kuzirikana neza igihugu icyaricyo, aho cavuye, aho kigeze naho kiriko kiraja, hamwe rero nico ategerezwa gukora kugira ngo acubake maze aze akirage abuzukuru n'abuzukuruza. Nkuko rero biri mu kivugo cy'uno mwaka w'2018 turiko turasozera, ico naco kikavuga kiti tuzirikane igihugu cacu cy'u Burundi, tumenye iyo tuva n'iyo tuja. Nkuko se Barundi yabishikirije igihe yipfuriza umwaka mushasha Abarundi, Abarundi rero batari bake bakaba bataratahura neza igihugu icyaricyo, ibituma rimwe na rimwe bafata inzira zidashika bitewe no kutamenya canke guhemukira igihugu cyabo na bene wabo.
Twese dutegerezwa kuzirikana icyo turi nk'Abarundi, maze tuheraho tukibaza icyo duhamagariwe gukora n'icyo dutegerezwa gukora nk'abana b'u Burundi. Dutegerezwa kandi kuzirikana ko aho turi harabandi kandi ku nyuma yacu hazoza abandi, gutyo tukamana ntaryo twitwararika gusiga iragi ryiza n'izina ryiza bizobera ikimazi abana abuzukuru n'abuzukuruza bacu.
Kaze rero muri kino kiganiro aho tugaruka ku bijanye n'izo nyigisho zo kuzirikana igihugu, inyigisho bita moralisation de la société mu rurimi rw'igifaransa zatanzwe muri izo ndwi zibiri twaraye dusozereye, aho hari haramukiwe igisata cy'abamenyesha makuru n'abavugizi b'inzego zitandukanye z'igihugu, hamwe rero n'abari mu gisata cy'ubucamanza. Turagaruka no ku bindi bikogwa bitandukanye nyine cyubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza yaranguye mu bisata bitandukanye mu ntara za Kayanza, Ngozi, hamwe no mu gisagara cya Bujumbura. Muri ubwo rukurikirane rero rw'izo nyigisho zidasanzwe zo gufasha Abarundi kuzirikana igihugu cyabo, abamenyeshamakuru, abavugizi b'inzego zitandukanye, hamwe n'abandi bose bakorera muri ico gisata cyo kumenyesha makuru, ku munsi wa kabiri igenekezo rya 30 gitugutu uyu mwaka w'2018 bakaba rero bararonkejwe izo nyigisho zo kuzirikana igihugu. Muri izo nyigisho rero zabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muramvya, umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyene cyubahiro Petero Nkurunziza akaba rero yasavye abamenyesha makuru kugira inyifato yo kugwanira no guharanira ineza n'inyungu by'igihugu cyabibarutse. Ati umumenyesha makuru w'intwari ategezwa kugira inyifato ibereye, na cyane cyane ko bimaze kwibonekeza ko umwuga wo kumenyesha makuru ari kimwe mu bishobora gutuma haba ihinduka ryiza mu gihugu mu gihe uyo mwuga uranguwe neza. Kurikira Jean Claude Karegwa n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Nyine cyo umukuru w'igihugu aje kubonana ubugira gatatu n'abakora mu mwuga wo kumenyesha makuru hamwe n'abavugizi b'inzego zitandukanye. Uyu mubonano wabo ugira gatatu uri mu ntumbero ya wa mugambi yishinze wo gufasha Abarundi kuzirikana igihugu cyabo kugira ngo bamenye umwungu huma n'udahuma, bamenye iyo bava niyo baja, bamenye inzira zishika n'izidashika, bamenye inzira zizimiza n'izitazimiza. Uyu munsi rero kabaye kandi kajyo kuri abo bakora muri ibyo bisata meje kubabarira kukumenya yandi mabanga y'igihugu, bakamenya kandi ko ibanga ribangirwa ingata, umenye ibanga akirinda kurimena ahubwo akarigumya. Bigishijwe kandi nibijanye n'imigambi mwimwe igayitse itunganywa n'abansi b'igihugu, na cyane cyane bagomba kugarukana u Burundi mu buja, bagomba kubusubiza mu bukoloni. Imbere yuko nyicyere mukuru w'igihugu afata ijambo ariryo jambo nyamukuru, yabanje guhakaryo abahanuzi bakuru mu biro vyiwe babiri, umwe aravuga kubijanye n'imico n'imigenzo y'Abarundi, wundi nawe arashikiriza ibijanye n'izo nyigisho nyene n'iyo migambi y'abakoloni baguma bototwa baguma bakitakita hafi y'Uburundi bagomba kusahura ubutunzi bwabo kubunyaga ubwigenge bwabo n'intayo kwikukira araheza rero amazi gufatisha mu mukuru w'igihugu kabaya kajyo kukugira bamenyesha makuru inyifatibereye bategerezwa kugira kuko numugwi umwe mu migwi igize abarundi bamenye inyifatibereye bamenye ingene umenyesha makuru w'intwari ategeze guhagararira inyungu z'igihugu ariko arangiza kandi abaremesha ati naho ibintu biri uko igihugu cy'u Burundi nicigeze kigwa mu isanganya igihugu cy'u Burundi cyaraciye mu bibazo mugabe igihe cyose cyagize ibibazo imana yamikiba hafi umwasi kagicira icobo imana yo ikagicira icanzo ati rero ni mureme ibuye riserutse n'igice isuka abantu benshi bicwa no kutamenya atuko kumenya amabanga y'igihugu kumenya inzira kumenya aho igihugu caciye bizodufasha kugitwara iyo gitegerezwa kuja
ku munsi wa gatano igenegezo rya kabiri mu nyonyo uyu mwaka w'2018 abakorera mu gisata cyo gutungane nabo nyene bararonkejwe ikigabane cya mbere cy'izo nyigisho zo kuzirikana igihugu ku mugwa mukuru w'intara ya Kayanza Izo nyigisho za Sebarundi zijanye rero no kuzirikana igihugu zikaba zari zishimikiye ahanini kukumenya amabanga y'igihugu cyacu cy'u Burundi imbere y'umuzo w'intwaro y'abakoloni nyine ucubahira umukuru w'igihugu akaba yasabye abakorera muri ico gisata cy'ubutungane kugaruka kunyifato zibereye zamye ziranga abarundi bo hambere kuva na kera narindi mu kubahiriza iteka n'itekane y'igihugu cyacu cy'u Burundi Nubu nyene mukurikire Jean-Claude Karegwa umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Inyigisho yene cyo umukuru w'igihugu yahaye abarongozi batandukanye mu rwego rw'ubutungane kuva mu rwego rwo hasi gushika ku rwego rw'igihugu. Za nyigisho ziri mu rukurikirane rwa za nyigisho zifasha abarundi kuzirikana igihugu cyabo kugira ngo bamenye iyo bava niyo baje bamenye umwungu huma n'udahuma. Izo nyigisho rero nk'uko yabamenyesheje uyu munsi cyari kigabane cya mbere kijyanye n'amabanga y'igihugu mbere yuko abakoloni baza mu Burundi yabemereye yuko bazasubira bakabonana kandi kabiri kugira ngo baganire ibyo n'amabanga y'igihugu mu gihe ku muzo w'abakoloni mbere n'inyuma yaho mbere bavugane n'ibijyanye n'ubuzima bw'igihugu mu bihe bya none umukuru w'igihugu imbere yuko afata ijambo mu nyigisho ziwe zidasanzwe yabanje guhakanya abahanuzi bakuru biwe babiri umwe aravuga ku bijyanye n'imigambi ikunda gutunganywa n'ibihugu bya rutura mu gucingiza ibindi bihugu ubundi avuga ku bijyanye n'imico n'imigenzo y'abarundi bose babyerekereza gukunda ubutungane bw'abarundi bwari butunganije aribwo bwanahesheje iteka n'itekane igihugu cy'u Burundi umukuru w'igihugu rero amaze gufata ijambo yasabye abo bajejwe ubutungane kuva hasi gushika hejuru kugendera kwa kwerekwa na bwa burongozi bwiza byaranze basokuru kuva kera narindi maze wa mwete n'ubwira bwa butwari bwa buhizi wa mutima ukunda igihugu wabaranga urange abacamanza b'ubu bashyira imbere cyane cyane ubutungane kuko ubucamanza n'amasentare ahanini byaje bikurikira umuzo w'abazungu si byo byategeza guhabwa intebe mu Burundi naho navyo nibikenewe igikuru nuko abarundi botunganirizwa ntihabe wanjye wangura abonaho gusaba abo bajejwe ibyo bisata bitandukanye by'ubutungane kubahiriza iteka n'itekane by'igihugu babicishije mu kwirinda kujya ibiturire mu kwirinda kudindiza imanza canke mu kudaca imanza za ngondagonde yabemereye rero ko dusubira kubonana mu minsi iri imbere kugira ngo babandanye bamenya nk'abandi barundi amabanga y'igihugu bamenye umwungu huma n'udahuma gutyo ubutungane busasagare mu Burundi
arangije izo nyigisho zidasanzwe zo kuzirikana igihugu umukuru w'igihugu cacu cy'u Burundi nyene icubahiro Petero Nkurunziza akaba yaciye ajya kugurura icese inyubakwa nshyashya y'igisata cyo kuvura abana yo ku bitaro bikuru bya Kayanza iyo nyubakwa yubatswe mu ntumbero y'ihimbazo ry'imyaka 56 irangiye abarundi bahabuje intayo yo kwikukira ikaba ifise ubushobozi bwo kwakira abana bagwaye bashika ku 66 ngo ikaba yubatswe ku mafaranga agera ku miliyoni 387 z'amafaranga y'amarundi yavuye mu ntererano z'amavuriro akukira ivyo bitaro bikuru vya Kayanza intererano za bene gihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi abakunzi b'intara ya Kayanza hamwe rero n'intererano y'ibiro vya nyine cubahiro umukuru w'igihugu vyabaterereye amabati isima n'ivyuma
Begi wanyu bona hakenewe ibiki harakenewe amavuriro amazi meza ya rusengo
Muntara ya Ngozi naho ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya gatatu mu nyonyo uyu mwaka w'2018 umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yazindukiye mu mirima yiwe ya Karorero iri ku musozi wa Rutanga zone Ngoma komine Gashikanwa mu ntara ya Ngozi aho yabandanije guteragira imbuto muri iyo mirima imbere yuko atangura ico gikorwa cyo guteragira ahereye ku camwa citwa pastèque akaba yabanje kwitura Imana kugira ngo ehezagire izo mbuto maze zize zimbuke umusesekara
mera nziza pastèque tuye gutera mu no murima zizimezwe no zizamishwe nawe biganza byose kuziterwa ehezagire maze mu mera nziza uguteragira twe turatira nko kwizera ari ugukiza no kwamisha no kwiwawe uraduha imvura nze nakazuba kiza nakayaga keza maze mara yaje kutuye guteragira no munsi tugaruka dushima dukenguruka ibitabaza ni komeza uba wakoze uduha umwimu umusesekara abazo ifungura ko bose batafatwa n'ubushobozi bw'Imana guhindukira kumenye bagukoreka no gumeko guhera no munsi nibidashira ni imitsi na Yesu Kristo tugusabye ka tubyizeye amen.
Izo mbuto za pastèque hakaba harimwo imbuto za kijambere zikunze gutegwa mu gihugu kibanyi cha Tanzania zifise amabara icamwa gifise akamaro kanini cyane ku magara y'abantu izo mbuto z'icamwa cha pastèque zikaba zatewe ku buringanire bungana ni hegitari usanzwe mbere urimwo nibindi bitegwa by'ivyamwa by'inanasi umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza akaba kandi kuri uyo musozi yarateye n'igitegwa bita igisunzu mumbati igitegwa chama mu kiringo cy'umwaka cankurenga iburi rimwe rigashobora kuvamwo nk'ibiro ijana canke birenga igisunzu mumbati rero kikaba ari gitegwa kirindi zuba kidategwa n'ingwara nyinshi kikaba gishobora kumara ikiringo cy'imyaka irenga 10 cera cisubiriza igisunzu mumbati kikaba camuka mu gihugu cha Uganda kikaba cazanywe na basokuru kikaba gifise ubushobozi bwo kurinda no kugwanya ingwara zitandukanye nk'ingwara z'ibisukari muri ico gihe bariko baratera ivyo bitegwa vy'ibisunzu mumbati haribonekeje ikirere kirimwo igifungu n'utuvura dukeya nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yamenyesheje ko ari kimenyetso c'ubwiza bw'Imana tubibutse ko muri iyo mirima yiwe ya kijambere yo kuri uyo musozi wa Rutanga muri komine ya Gashikanwa asanzwe harimira n'ibindi ibitegwa bitandukanye aha tukavuga nk'ibiraya ibitoke ibiharage imyumbati ibigori n'ibindi kuri uyo musozi nyene Sebarundi asanzwe ari umurimyi mworozi w'akarorero akaba yaranagendeye uruhongore rwiwe rw'ibitungwa bigizwe n'ingurube inka z'inyambo intama n'impene muri ico gisata nyene kijanye n'uburimyi n'ubworozi umukuru w'igihugu nyene cyubahiro Petero Nkurunziza yarifatikanije nabe n'igihugu ba komine ya Mwumba y'intara ya Ngozi ku munsi wa mbere igenekerezo rya gatanu munyonyo mu gikorwa cyo guteragira imivyaro y'ivyamwa by'amavoka igira ku 2400 ku mutumba wa Buye imivyaro igera ku 2200 uburinganire bungana ni hegitari 4 n'igice ikaba yatewe mu itongo ry'umwene gihugu ngo yifuza kuzogira ico aterereye mu gikorwa cyo guhingura amavuta avuye mu gitegwa civoka ku mutumba wa Hayiro nyene icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarifatikanije n'abene gihugu bo kuri uyu mutumba mu gutera imivyaro y'amavoka nayo nyene igera ku 2200 kuburinganire bw'ihegitari 5 musitaneri wa komine Mwumba Emmanuel Ndayizeye akaba yavuze ko abene gihugu bo muri komine ya Mwumba bafise intumbero yo guhingura amavuta avuye mu vyamwa vy'amavoka
Ne muri komine mwumba twariyumviriye umugambi ukomeye duca dushira bene gihugu hamwe tuyoreza amapepiniyeri y'amavoka ashika ku 300,000. Twibwira yuko turiko turabitanga mu mitumba y'iyi komine yose. Kampanye rero twayitanguye ku wa gatandatu aho twatera ku mutumba wabuye na Hayiro amavoka ashika ku 200,700. Uno munsi naho turateye 200,400. Ni mugambi rero twihaye yuko mu myaka ibiri itatu gutyo komine mwumba izoba yatanguye guhingura amavoka mu amavuta y'amavoka. Nico gituma rero twatoye n'imbuto nziza y'ivoka abahinga baturabye zishobora kuva mu ayo mavuta.
Mu bijanye n'igisata cy'inkino naho kumuhinga mu ku munsi wa gatandatu igenzo rya gatatu mu nyonyo umukuru w'igihugu nyene icyubahiro Petero Nkurunziza kuri stade Urukundo yibuye yarasozere icese inkino mpuzantara z'umupira w'amaboko volleyball zari zatunganijwe n'ubushikiranganji bw'intara hagati mu gihugu inyigisho zo gukunda igihugu n'iterambere ry'abenegihugu. Umukuru w'igihugu nyene icyubahiro Petero Nkurunziza akaba rero ari we yatanguje icese urukino rwa nyuma rw'ayo mahiganwa. Ku ruhande rw'abigeme intara ya Bururi abo bambaye umwambaro wera bahuye n'umugwi w'intara ya Gitega abo bambaye umwambaro w'umuhondo. Rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'intara ya Bururi ku maseti atatu ku busa bw'intara ya Gitega. Ku ruhande rw'abahungu naho umugwi w'igisagara cha Bujumbura abo wambaye umwambaro ushaka gusa n'ibara ritukura ukaba wahuye n'umugwi w'intara ya Gitega abo wambaye umwambaro usa n'ubururu. Muri urwo rukino bose bakaba basa n'abanganya ubuhinga kandi bose bafise ishaka. Yamara rero urwo rukino rukaba rwarangiye ku ntsinzi y'intara Gitega ku maseti atatu kuri imwe. Inyuma rero y'izo nkino hakaba haciye hatangwa ibikombe n'ubushimwe butandukanye baravye ukugene imigwi yagiye irasumbasumbana muri iryo higanwa. Kubigeme umugwi w'i Bururi wabaye wa mbere ukaba wahawe igikombe nakaba hashaka amafaranga 600,000 y'amarundi n'imipira ibiri yo gukina. Umugwi ugira kabiri ukaba wabaye w'intara ya Gitega ukaba waronse akabasha k'400,450 n'imipira ibiri yo gukina. Ku bahungu naho umugwi w'intara ya Gitega wabaye wa mbere ukaba waronse igikombe n'akabasha k'amafaranga 600,000 n'imipira ibiri yo gukina. Nayo umugwi w'igisagara cha Bujumbura wabaye uwa kabiri ukaba waronse akabasha k'400,450 n'imipira ibiri yo gukina. Hakaba rero hari n'abandi baronkejwe ubushimwe ku ruhara bagize muri ayo mahiganwa. Aha tugahera kuri Kizigenza, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Petero Nkurunziza yahawe igikombe kinini cyane kuko ngo ari rurangiranwa mu gutunganya neza inkino. Umushikiranganji w'intara hagati mu gihugu nawe akaba yaronkejwe agashimwe kagizwe n'akabasha k'500 n'imipira ibiri yo gukina. Yeni cubahiro umukuru w'igihugu akaba nawe yaciye amugabira inka imwe, impene imwe, intama imwe nk'umumenyereza adasanzwe w'intara ya Gitega kuko ngo bigenjeje neza mu nkino. Abakinyi bigenjeje neza nabo nyene akaba yarabashimiye. Hanyuma ku ruhara rwiwe akaba yaciye abagabira bamwe abagabira inka, impene, intama hamwe n'inkoko. Ivyo birori rero bikaba byarangiye mu kanyamuneza ntangere bafata amasanamu nyene cubahiro umukuru w'igihugu n'abakinyi bari muri iryo higanwa ryahuje intara zigize igihugu cacu c'u Burundi. gisata cy'inkino umukuru w'igihugu nyine icyubahiro Petero Nkurunziza yararoreye inkino zagiye zirahuza imigwi itandukanye ngaho nyine kuri stade Urukundo yibuye nko ku muhingamo wo kwigenzo rya kane munyonyo yararoreye urukino rwahuje umugwi Message Ngozi n'umugwi Bumamuru FC wo mu ntara ya Cibitoke ubwo rukino rukaba rwarangiye umugwi Message Ngozi utsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe cy'uwo mugwi Bumamuru userukira intara ya Cibitoke kumuhingamo nawo wo ku munsi wa gatatu igenezo rya gatandatu munyonyo nyine icubahiro umukuru w'igihugu yararoreye urukino kwa kivandimwe rwahuje umugwi inserukira gihugu intamba mu rugamba batarenze imyaka 23 abo wambaye umwambaro urimwo amabara atatu y'ibendera ry'igihugu hamwe n'umugwi Message Ngozi abo wambaye umwambaro w'ibara ry'umuhondo n'igirabura ubwo rukino rero rukaba rwatunganijwe kugira ngo uyu mugwi w'igihugu intamba mu rugamba witegurire neza ihiganwa rya Afrika ry'abatarenza imyaka 23 rutegekanijwe mu mwaka w'2019 mu gice cya mbere iyo migwi yose ikaba yarerekanye ubuhinga ku mpande zose hakaba haribonekeje ugusatira ku munota wa 24 umukinyi w'intamba mu rugamba azwi ku izina rya Bienveni yarinjije igitsindo gutyo baba baronse igitsindo cya mbere ivyo bikaba bitaciye inkokora abakinyi ba Message Ngozi aho ku munota wa 45 umukinyi azwi ku izina rya Fataki yarinjije igitsindo maze igice cya mbere kirangira imigwi yose ifise igitsindo kimwe ku kindi mu gice cya kabiri naho imigwi yose uko ari ibiri yarabandanije gusatira hanyuma ku munota wa 68 umugwi inserukira gihugu intamba mu rugamba ukaba wavuye winjiza ikindi gitsindo cya kabiri ubwo rukino rero rukaba rwarangiye ku bitsindo bibiri by'umugwi intamba mu rugamba ku gitsindo kimwe cya Message Ngozi janye no guhimbaza imana naho umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza ku munsi w'imana wo kuwa kane munyonyo yari fatikanije n'abakristo bo mu ishengero ry'urutare gibuye mu ntara ya Ngozi mu masengesho yo kuri uyo munsi mu ijambo yashikirije mu kuramutsa abakristo eka mbere n'abarundi bose akaba yavuze ko ukwezi kwa munyonyo ari ukwezi ko kujabuka ukwezi ko gutabagwa n'Imana no kubona ibitangaza biva ku Mana ukwezi ko gukura mu gakiza hamwe no mwikanguro
Amen. 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 abaza bayo tangaza isiguri ibintu bidasanzwe ibitangaza bikorwa n'Imana gusa cyangwa bigakora nabikoresheje ibitangaza ibintu biregeye ubwenge n'iyo bizaba n'abantu kuko Imana ikora nitubere kubona rero ibitangaza by'Imana kuko zibashoboye kwerekana Imana yanishimiye yuko ari ukwezi ko gukura ugakiza n'ubikango kuko bitangaza nibyo bikuza abantu kwizera nibyo bikuza abantu gutinya Imana nibyo bikuza abantu kuyubaha kuko Imana ikora ibitangaza birengeye iby'abana bayo wumve ko ari ukwezi ko gujabuka ukwezi gutabarwa n'Imana ukwezi ko kubona ibitangaza by'Imana ukwezi ko gukura ugakiza n'ubikango Imana yazwi cyane.
Munyigisho zo kuri uyu munsi umukozi w'Imana Francine Akineza yigishije akabashimikiye ku ijambo ry'Imana riri muri Matayo ahavugwa ibijyanye n'ukubaka neza ubuzima bw'agakiza kacu. Yasabye abakristo bose kubaka neza ubuzima bw'agakiza kabo kuko ngo umunyabwenge arumva ijambo ry'Imana akongera akarishyira mu ngiro kuko ngo abasa n'uwubatse inzu yiwe ku rutare. Kugira rero ngo umuntu ashobore kubaka neza ubuzima bw'agakiza kiwe, umukozi w'Imana Francine Akineza akabasavye abakristo kugira urukundo, gufasha abandi, gutangira Imana amashikanwa, gusenga, kugira umunezero, gukunda amahoro, kwicisha bugufi, kurondera Imana imisi yose, gutinya icyaha, kwizera Imana n'ibindi. Mu gusozera icyo gisabisho, umukuru w'igihugu Nyenicyubahiro Petero Nkurunziza akaba yarasengeye abakristo bo muri iryo shengero ry'urutare gibuye bifuza kuronka inkomezi ziva ku Mana kugira ngo babandanye bubaka neza ubuzima bw'agakiza kabo. Mu gisata kijyanye n'imigendanire y'u Burundi n'amakungu naho umukuru w'igihugu Nyenicyubahiro Petero Nkurunziza yarahaye umubonano ku kirimba ciwe kiri Ingozi abagiye guserukira ibihugu vyabo hano mu Burundi bagera kuri 10. Umufasoni Cecilia Theodora Maria Wijigars akabariwe wa mbere yakiriwe na Nyenicyubahiro umukuru w'igihugu akaba rero agiye guserukira ingoma y'Uburande hano mu gihugu cacu c'u Burundi akaba afise icicaro hano i Bujumbura. Uwa kabiri yakiriwe na Nyenicyubahiro umukuru w'igihugu ni Fernando Esterita Lins do Salvo agiye guserukira igihugu ca Brazil akaba afise icicaro i Nairobi mu gihugu ca Kenya. Umufasoni Alison Helena Chartres akaba yagize gatatu yashikirije Nyenicyubahiro umukuru w'igihugu amaketa mugena guserukira igihugu cha Australia hano mu Burundi akaba afise icicaro i Nairobi mu gihugu cha Kenya. Umukuru w'igihugu Nyenicyubahiro Petero Nkurunziza yarakiriye kandi amakete agena Loh Sek Tiong agiye guserukira igihugu cha Malezi hano mu Burundi icicaro ciwe kikaba kiri i Nairobi. Uwa gatanu yakiriwe na Nyenicyubahiro umukuru w'igihugu akaba ari Jean Tong Hak agiye guserukira Repubulika y'Abenegihugu iharanira intwaro rusange ya Korea akaba afise icicaro i Kampala mu gihugu cha Uganda. Ugiye guserukira igihugu cha Ghana mu Burundi umupfasoni Francisca Ashieteti Odunton nawe nyene yarakiriwe na Nyenicyubahiro umukuru w'igihugu akaba afise icicaro i Nairobi. Umukuru w'igihugu Nyenicyubahiro Petero Nkurunziza yarakiriye kandi Bukari Ganim Mohamed Afandi agiye guserukira Repubulika ya Sudani hano mu Burundi akaba afise icicaro i Kampala mu gihugu cha Uganda. Ugira umunani yakiriwe na Nyenicyubahiro umukuru w'igihugu ni Chardiat Atakor agiye guserukira ingoma ya Thailand hano mu Burundi icicaro ciwe kikaba kiri i Nairobi muri Kenya. Eka nugiye guserukira Repubulika ya Mozambique hano mu Burundi, umupfasoni Monica Patricio afise icicaro i Dar es Salaam mu gihugu cya Tanzania, yarakiwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza. Ugira 10 yakiriwe na nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba ari Simon Duku Michael, agiye guserukira Repubulika ya Sudani yepfo, akaba afise icicaro i Kampala mu gihugu cya Uganda. Inyuma rero iyo mibonano icegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu Alain Diomede Nzeyimana yerekiye ku mayange ibyayivugiwemo.
Ikintu bose bahuriye ko nuko bashimiye nyine cyo bahera umukuru w'igihugu yazanye uwo mugigwa kubera ngahingozi, kuko bavuze bati nubwa mbere benshi tuje ngaha mu Burundi kaba yakagihugira ngo tubone ubwiza bw'iki gihugu, igihugu kirimo amahoro n'umutekano, kaba yakagiye ko kugira ngo tubone abarundi, tubone ukuntu bari ku kivi, tubone nuko igihugu gitunganije. Benshi baje bazanye imigambi y'iterambere bashaka gutangura canke kubandanya muri igihugu cacu. Hama rero nyacu bari mukuru gihugu akababwiye ati muje mu gihe duheruka kwitangurira umugambi w'igihugu w'iterambere. Ati rero muzogende mu bushikiranganje bubajejwe ari ubushikiranganje bw'imwendranire n'andi makungu, murabe neza muri uwo mugambi, murabe ibisata mubona bi mushaka gukoramwo ahasigaye mugire imigambi y'iterambere ku bihugu byo muri Afrika. Nyene cyubahiro umukuru w'igihugu hamwe nabo babiserukira ivyo bihugu, hari ikintu bahurije ko kimwe cyo kuvuga ko ibihugu vya Afrika turi bihugu umugerageje kuraba musanga bifise kahise kamwe, kuko atari ngibihugu kimwe canke nka bibiri ni bihugu bikenye bitaronse abakoloni. Ati rero turafise ingorane duhurirako. Ati muravye usanga ubu aho tugeze muri 2018 ibihugu vya Afrika bifise nkiyerekwa rimwe n'intumbero imwe yokugira ngo barabe yabanka bafise ivyo bashobora gucukura mu butaka bwabo canke n'ibindi bashobora kudandaza, barabe yuko bo bikorera hamwe kugira ngo ibihugu vya Afrika bive mu bukene bishobora kuba birimo canke vyikukire koko mu vya politike. Haruhande y'ivyo bihugu vya Afrika nyine cyo bari mukuru gihugu yashimiye igihugu cha Holland, kuko cagize uruhara rukomeye kugira ngo guhagarika intambara Burundi muri 2023 bije mu ngiro no gushira mu ngiro amasezerano y'amahoro ya Arusha. Ati rero igihugu cyadukoronije cy'ububirigi cyari cyaraduciyemo imice kirabiba amacakubiri, atari ko mwebwe igihugu cya Hollande cyarashoboye gukora ibintu biboneka cyo kugira ngo abarundi biyunge, mukaba mwarashoboye no gukora ikintu gikomeye gose cyo guha imyimenyerezo abapolisi n'abasirikare guhera muri 2004. Benshi ntibari babizi ariko Uburundi na Korea y'Amajyaruguru birafitanye imigenderanire yaba imyaka 50, aho dufitaniye imigenderanire kubijanye n'umutekano n'ibya gisirikare, kandi tukaba tubona yuko icyo gihugu kiriko kirahindura intumbero cyane cyane mu bya politike n'imigenderanire n'ibindi bihugu hamwe. Tubona yuko kishobora kuzobandanya kigira icyo gikora mu guteza imbere iby'umutekano ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Ikindi gihugu nacyo nyene cyaje gishimira leta y'u Burundi ni igihugu cya Australia, cyashimiye u Burundi ku ntererano ikomeye mu kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cya Somalia. Hanyuma igihugu cya Brazil cyavuze kiti twebwe tuje kubandanya imigenderanire cyane cyane mu by'uburimyi n'ubworozi, kuko ipampa Burundi busarura ni pampa dukunda. Ati ikindi nacyo tuzobandanya tugira imigenderanire mu bijanye na sport, kwinonora cyane cyane umupira w'amaguru murazi kubakunda kukina. Abo bose baje nk'abashaka kugira imigambi borangura ngaha mu Burundi, nuko nyine cyubahiro umukuru w'igihugu yabasavye yuko hari benshi babavuga ngo bashaka ngo guha bimwe bita amabourse ngo baje kwiga mu bihugu byabo, ariko arabona yuko hari nk'abahinga bazi nk'ibintu by'ubuvuzi cyangwa kwigisha mu mashuri y'ubuvuzi cyangwa mu byo kwigisha mu by'indera bigisha byo bavyiza baje bakabigishiza ngaha mu Burundi kuko binatwara amafaranga makenyi kuruta aho baza kwigira muri izo bihugu byabo baturutse.
Keye bwaho ku munsi wa gatanu igerengezo ryandwi munyonyo umukuru w'igihugu nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaragirishije inama yo kurabira hamwe ibijanye n'igisata c'ubutare hano mu Burundi. Iyo nama ikaba rero yari ihurikiyemwo abantu bose begwa n'ikibazo cicukugwa n'ishogwa ry'ubutare mu Burundi. Aha tukavuga nk'abaserukira igisata c'ubutare n'agataka, abaserukira iby'ubutunzi bw'igihugu, abarongoye intwaro uhereye ku barongoye amakomine agize igihugu cyose gushika ku mushikiranganji, abaserukira ibisata by'umutekano no kwivuna abansi, abari mu gisata cigendereza, abari mu gisata cy'ubutungane n'abandi. Iyo nama rero ikaba yari ifise intumbero yo kurabira hamwe aho ibintu bigeze inyuma y'ingingo iheruka gufatwa n'inama nkuru y'igihugu ijeje umutekano ku bijanye n'amakoperative acukura ubutare n'amakariyeri mu Burundi. Alain Diomede Nzeyimana ni cegera cy'umuvugizi w'umukuru w'igihugu.
Aho rero inama y'igihugu ijeje umutekano yafatira ingingo nuko bari bamaze kubona yuko hari ikintu cyahindutse guhera kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka, aho vyabonetse yuko amafaranga yinjira muri ico gisata yagabanutse. Habonetse kandi n'ikindi cy'uko abafise amashyira hamwe cyangwa amakoperative yo gucukura cyangwa mu kudandaza ubutare usanga batitaho ibidukikije cyangwa ugasanga n'amafaranga bitwa yuko batigeze kugarukana muri banki nkuru y'igihugu BRB ntaze. Icyo gihe rero ugerageje kubiraba ntaho bitaniye n'ubusuma, bikaba rero bimuneka yuko abacanke bariye bashobora kuba bararangaye gatonya. Iyi nama rero yari iyo kugira ngo isubize ibintu mu nzira. Hakaba rero hari ingingo zigiye kuzofatwa, no kuvuga nko kugira ngo bongere barabe neza nko mu nama shikiranganje bagire icyo bavuze ku bantu batashoboye kugarukana ayo mafaranga cyangwa abo bantu babandanya bafasha mu bintu byitituka by'ibidukikije. Aho rero nibamara kubishikako bazogira aho bavuga bati naka ntiyashobora gukora ikishankiriya afatigwe ingingo ari indishi z'akababaro zishobora gutangwa zizotangwe, ariko cyane cyane ikintu bazoshira imbere nuko amafaranga ategeza kwinjira mu kiga cya leta abandanya kugaruka. Ikindi nacyo basa n'abahereje ko nuko bavuze bati mu myaka iri imbere canke bitari kure cyane rwose tugiye kuzo shiri imbere cyane abantu bacukura ubutare bakoresheje ubuhinga bwa none, ariko abanabo bimba bakoresheje amakoperative ugasanga banashaka baguma bimba ntibazibire n'ivyo binogo bazofume bahubwo babaronderera imitahe muri ayo mashira hamwe akomakomeye na leta zanzwe vize mu imitahe, maze abo bakoze bahora bakorera abo bikorera utwabo babahe inyigisho bagende gukora muri ivyo muri abo bakora mu buhinga bwa none. Ikindi cyashitswe ko nuko habonetse yuko abo bantu batazana amafaranga bayacishe muri BRB usanga bayaze nyuma mu mufuko, bashobora kugira n'ingaruka mbi ko bashobora kuyabatwara, ariko iyo bayazanye baca bayashira kuri ibi mukunda kwita marché noir akaja muri amabiro ahindura amafaranga, ugaca usanga bije guhungabanya ifaranga ryacu ry'u Burundi. Bakaba bavuze rero yuko bagiye kuzobiraba kugira ngo babisubiremo, kugira ngo umwe wese ahari akore ariko arateza imbere igihugu. Nyine cyo bari mukuru w'igihugu yarangije avuga ati iyi ntambara turimo ni intambara ikomeye atariko nta sano ufise n'intambara abasokuruza bacu bagize, ati baragwanya ubwabo twebwe natwe tugeza kugwana ugwacu gwiterambere kugira ngo mu myaka 20 iri imbere niho tuzobona koko akarusho kavuye muri ibi by'ubutare. Ahasigaye abana bacu bazobeho neza, bazoze batuvuga bati basokuru bacu bari ntoro.
Thank you.
musi wakatanu kirigezo jachenda munyonyo uyu mwaka uyu 2018 umukuru w'igihugu nyine icubahiro Petero Nkurunziza akaba nakizigenza mu nzego z'umutekano n'ukwivuna abansi yazindukiye mu ishure kaminuza y'intwazangabo Iskam mu gikorwa cyo gutanguza icese umwaka w'ishure uyu 2018 ushire uyu 2019 agishika muri ico kigo akaba yabanje kugenzura ingabo muri ivyo birori rero umugwi wa 48 w'imikangara y'intwazangabo za Iskam ugizwe n'abanyeshure bashasha bari bamaze imisi bategurwa bakaba bace bakigwa icese muri ugo rwego rwa gisirikare muri iryo shure kaminuza y'intwazangabo umugwi wa 44 w'intwazangabo z'igihugu cacu c'u Burundi nabo bakaba bace bashikiriza icese abagize umugwi wa 46 ngo barongore barumuna babo umugwi wa 43 nabo bakaba bace bashikirizwa impapuro z'umutsindo bongera barashikiriza icese imbere ya nyine icubahiro umukuru w'igihugu akabana kizigenza mu nzego z'ukwivuna abansi n'iz'umutekano indahiro zabo zijanye n'amabanga y'intwazangabo
Imbere y'ukuru y'igihugu n'abagabo ko zokwama ngakurikira umukuru w'igihugu ko zokwama nubahiriza amasezerano y'umuryango w'Abarundi kandi ko nzorangura neza amabanga ashinzwe n'isunzi ibwirizwa shingiro n'amategeko ya Repubulika y'u Burundi
ivyo birori vyo kugura icese umwaka w'ishure mushasha w'2018 ushira uyu 2019 bikaba kandi byaranzwe na defile y'izo ntwazangabo mu migwi itandukanye ingino zitandukanye harimo mbere n'ururirimbo ruhayagiza akamaro k'inyigisho zo muri iryo shure kaminuza mu majambo yashikirijwe kuri uyo munsi urongoye iryo shure ry'intwazangabo Iskam Colonel Gaspard Baratuza hamwe rero n'umunyamanga ntayegayezwa mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba bose bakaba bashimikiye kuvyaranguwe muri ico gisata mu mwaka w'ishure urangiye aho hakozwe ibitari bike bishimishije harimo mbere nuko ishure kaminuza y'intwazangabo Iskam risigaye rifise igihagararo ciza mu karere gutyo mbere n'imikangara yo mu bindi bihugu dusangiye akarere bakaba basigaye baza kuronswa inyigisho muri iryo shure kaminuza y'intwazangabo ryo mu gihugu cacu c'u Burundi mu ijambo nyamukuru rijanye n'uyo munsi wo kugurura icese umwaka w'2018 ushira w'2019 muri iryo shure kaminuza y'intwazangabo Iskam umukuru w'igihugu nyine icubahiro Petero Nkurunziza akaba yarakeje imikangara y'intwazangabo yinjiye icese mu gisirikare cy'igihugu n'abaronkejwe impapuro z'umutsindo
igisirikare gifise ubuhinga n'abahinga bagezweho kijeje gukingira igihugu n'abenegihugu kandi gitanga icyizere cy'iterambere rirama mu gihugu cyacu icyo ni cyo kivugo kizokwisungwa mu mwaka w'ivyigwa dutanguje uyu munsi nk'uko dusanzwe tubizi iri shure yarashizwe mu mashure y'akarorero ya gisirikare muri kano karere ka Afurika y'Epfo bikaba byatumye igihugu bibanje guhigika abanyeshure kuryigamo mbere aba mbere bakaba baronse impapuro zo gutsinda uyu munsi turabakeje bimwe bivuye ku mutima kandi twizigiye ko bazobera abaserukizi nyabo b'igihugu cyacu cy'u Burundi muri rusange na cyane cyane b'igisirikare cy'u Burundi cy'iteka. Turayikaze mu rwego rwa gisirikare kuko imbona abansi y'imikangara n'imiyabaga igize umugwi wa 48 baraye bahisemo neza mu kwiyemeza gukorera no kwitanga igihugu cyane bayobotse babicishije mu rwego rwo kwibona abansi turabakeje. Tubonewe n'akaryo kukeza icese abarangije inyigisho uno munsi baronse amanota meza cyane na cyane cyane tunakeza wabaye wa mbere bikaniboneka rimwe mu buzima bwa Isilamu na mudere mu kinyezi tumukomera amashi cyane rwose. Tuyifurije kuruhanirwa mu mabanga ahambare y'uburongozi bagiye gushingwa iminsi imbere. Murabe mwibuka indahiro mugejeje kurahira imbere y'u Burundi n'amakungu. Muzirikane na ntaryo indahiro mwarahiye ariyo itegerezwa kubaranga muri byose na hose. Mwirinde kuzirenga nk'uko basohoka bayabaza bati ikizira indahiro. Indahiro ni ikintu gikomeye cyane mu buzima bw'abantu, mu buzima bw'igihugu no mu buzima bw'imirimo y'igihugu. Murambe maso mwiyubare kugwa mu mitego ushobora kuzosanga mu nzira mu gihe muzuba muri mu mirimo itandukanye. Iyo nayo ntizobura. Muzokwame mwubaha babakurira mu kazi kuko bababoneye izuba kandi inararibonye kuko barabonye kurigwa. Mube ingozi nziza mubahirize kandi mubirangarire neza aho muzoroshejwe.
Yarashimiye kandi uburongozi bw'iryo kaminuza, abigisha n'abandi bose baterera kugira ngo iryo shure ribe rurangiranwa muri kano karere. Yarashimye ingene hashishikara kwibonekeza ingabire zitari nke mu basirikare baramugwa n'iryo shure kaminuza. Nyine cubahiro umukuru w'igihugu akaba yavuze ko leta y'u Burundi atako itazogira mu gushigikira igisirikare cy'igihugu muri rusangi na cyane cyane mu gisata cy'inyigisho ihereye kuri iryo shure kaminuza ISCAM kugira ngo rishobore kurangura iryo gishinze atankumanzi. Mu mpanuro yatanze nyine cyubahiro umukuru w'igihugu akaba yasabye ko mu nyigisho zitangwa kuri iryo shure hojamo n'ibijanye n'imico kama y'igihugu cacu cy'u Burundi.
Iruhande y'inyigisho z'ubuhinga ubumenyi n'ubukerebutsi zitekanijwe mu ishure kaminuza y'Intwazandabo ISCAM nkenerwa ko imikangara n'imiyabaga yo muri iri shure yigishwa imico kama y'abarundi. Imigenzo n'akaranga byaranze basokuru na basokuruza ari navyo bukesha iteka itekane biramuzwa ku Burundi bwacu kugeza no munsi kandi yo mico no karanga nta gihugu gisanye imico kindi imico yose isigabanwa Imana yihaye nakarero umukaranga k'abarundi nubaha izi ngombwa ubona nkandi kwishyura kudusanga n'abarundi gusigana byaratangiye by'abatekwa amazi kuko hari n'abantu bamara hari abarundi tuyikora abashoboye yacu.
Imico n'akaranga akaranga k'abarundi gahagaze kwiyerekwa ku Burundi abatwitangiye banze igihugu cyacu cy'u Burundi basoko bacu kubera mu Burundi bwitwa Burundi hari ibintu nyamukuru byaranze ubwami bw'u Burundi. Ibyo murabizi hari izina ryose ntayo kwikukira ntayo bushatsi urumva yuko izina ntare isibisanzwe imbere y'amahanga n'amakungu imbere y'Abarundi ubushobozi budasanzwe. Hari kandi ibijyanye no kurwanira iteka ry'u Burundi na kuzukuza urunani rw'intamenwa basangiye gupfa no gukira kandi bose ari bene ubwabo bumwe. Ibyo byaranga akaranga k'abasokuru baca barangwa n'iki? Baca barangwa n'ubuhizi, bakarangwa n'ubugabo, bakarangwa n'ubutwari butore. Ibyo ni ibintu bihambaye cyane mu karanga k'Abarundi. Mu Burundi amaze gutakaza ukaranga akiri mu Burundi yucaraba icyo bita arabiri bibwezo ku isi kwemeza.
kandi ukaranga abarundi nuko abarundi bazira kwemera muri iki gihe amakungu aharura urundi mu bihugu bifise ubushobozi ubukerebusi ishaka mu bijyanye no kubanguranya gutabara no kugarukana amahoro n'umutekano gusimbatazama n'umutekano no kugwanya iterabwoba n'ubundi bwisha birakenewe cyane kandi hutunganywa inyigisho n'imyimenyerezo bijanye no gukinga no kugwanya iterabwoba
ku izina ry'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba umunyamabanga ntayigahizwa muri ubwo bushikiranganji akaba yarashikirije nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaganuke kagizwe n'inka zibiri ku izina ry'umuryango wiwe Sebarundi akaba yarashimye ako kaganuke mu ntumbero yo guhimiriza ingabo z'igihugu kugira uruhara mu gukingira ibidukikije nyine icubahiro umukuru w'igihugu akaba yarateye ibiti mu kibanza c'iryo shure mu kurangiza ivyo birori umukuru w'igihugu nyine icubahiro Petero Nkurunziza yaruguru icese inyubakwa yasanuwe ikaba igenewe uburiro n'ubunywero muri iryo shure kaminuza y'intwazangabo Iskam akaba rero ari no ngaha duciye turangiriza ko kino kiganiro Imana ibandanye kuzigama Uburundi n'Abarundi naho ubutaha.